nyakwar dayo ere in be
nyakwar dayo nie bath dayo ka
biko to macha
eh nyakwar dayo to kidi chung kata chung kitu kumaya kata chung.